No one knows the secret.
Oh no. kale gacalo
gacale
kale gacalo
gacale gacale
dambole aadan ugu jecliyo hablaha deegaana ugu shaqi baabitiyo dadin ugu badane
kale gacalo
waykan waykan
Come.